tutona wima kwa internet. But la video tutona jinsi tulivyokuwa na print hii sticker, haitoki chochote, ni waterproof sticker. Peja, karibu sana, uko Silver, uko Milk White.